We ye Ectolife factory kesie bia wode machines ene be won koda abawiase. Eye concept a brofo na plan se enche omode beba. Awarefo a wontime ngo oba a oye bunini ene oba a oyi na wode atuagu ebetumi de Ectolife machines na awoba. Ectolife facility no bewa awode machines bebre na emu na nkra ne benyini wom na oma designer ne sani abofra eda o maami awutwa mu no pepepe awode machine bia wo sensors ebe mu ehu ba no heartbeat temperature blood pressure ene sani awusi home sa information yinyina wa connect ya mama ame no ene papa ne phone na obetimi atena fi ahwe sani omoba no enyini ewa awode machine no mu oba ne sha machine no mu nyina no obetimi ahwe no ifi se obe connect phone no ama cameras a ewo awode machine no mu awode machine bia wo speakers a eno nso wa connect ya ma phone no na obetimi afa so atonyom ama akoda no adia ba ko e won wan se wode CRISPR Cas9 ebe edit akoda ni genes senior wo pe sa kwan yi so no obetimi akyere oba no eni kosua kala wo pe ni trini kala ne skin color na hoden se wo pe so ye tenten ana tieti a any afi ne level of intelligence sansu na se yare ewe abusua ni mu e na wo pese akoda no ene nasifo benya bia wode CRISPR Cas9 no be yare no every embryo ni mu ansa na wode ato awo machine ni mu se wo ba bi suru awo na wo pese obewu afa na se ana ompese ye no operation a Ectolife e wo ho ma no senka wo beko hospital akochim no efidie ni betumi aye ni nyina ama wo se 9 months ne so na sa akoda no nyini wie e wo machine no mu a eno ane sa wagye oba na wo di ni kofie wo be ye DNA test ahwe hu se ampa akoda no ye wankasa wo ba genetically se wo mpese wo ba no e wo Ectolife factory ho a wo de machine no ebeba wo fie se ne ebe ya untwa kwan enko factory ho biom se wo nya wo de machine bi esi wo fie a wo betimi a wo bre bi a wo pe na wo mu ya wo nso wo ne to kwanta mo apai